Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulike lapha ke siphethe umbako amaqela amakhulu apha eMzantsi Afrika Orlando Pirates kunye neqela ke leKaizer Chiefs bafana abadala ke ngokwendaba esithezabe ziyafika abafana abadala bafumene isiponsa esitsha pha kraca besponsor shopa iSuper Sport Bet baphula phola into ethetha ukuthi ke abafana abadala bahlanganisile iSuper Sport Bet isponsor shopa iKaizer Chiefs kunye ke neOrlando Pirates indaba ke sithezabe ziyafika kumaqela ke amakhulu lapha eMzantsi Afrika xa bekuchechula ngonondaba ke bethetha pha lomphathi ke waphakwa sasponsor umnumzalo Mr. Swart uyibekile ke buzwe into yokubana kutheni na bekhethe iOrlando Pirates neqela ke leKaizer Chiefs kwitim zonke zilapha ke phantsi kwe-DSTV Premiership wayicacisa kuMr. Swart into ethi ke isizathu into yokubana iKaizer Chiefs Orlando Pirates ke ziitim ezinkulu ke apha eMzantsi Afrika futhi ke not eMzantsi Afrika kuphela kwelizwekwazi ke iContinent Africa uthi ke ziitim ke ezinkulu ke ezo futhi ke waphinde wathi ke iinjongo zabo nabo kukukhula ngoba bayayiqonda ukubana ke xa bethe bangena kwezi tim zimbini kuzawuvuleleka ke iigeyithi ezinkulu kubo futhi waphinde wayibeka into ethi ke yindlela abangena ngayo kwi-industry akavalanga akanye akathi ke emveni kwe-Chiefs ne-Orlando Pirates ke ngeze baphinde basponsarishe ke ezinye itim kodwa ke uthi isizathu esenze into yokubana ke bakhethe zona yinto yokubana ziitim ezinkulu ezinabalandeli futhi ke nabo kukhona abazokuzuza futhi nabo iigeyithi ke ezininzi zawuvuleleka kubo ke xa bethe basponsarisha ke ezi tim zimbini wangenelela ke lapho kumarketing director weqela ke leKaizer Chiefs pha usisi uJessica Mutangwa xa bebuzwa pha ngonondaba bembuza ke malunga nesi sponsor uJessica Mutangwa icacisile ke into ethi ke beyiKaizer Chiefs ke babamba ngazandla zonke futhi ke bevuya ngoba uthi ke esisponsor ke sithe safika kubo pha enashorana sazama uthetha nabo nabo ke basamkela ke beliqela kule Kaizer Chiefs sitsho ke sithi ke into ongaweni kweKaizer Chiefs ngaphakathi ebaleni ke ayivale into yokubana iKaizer Chiefs sithole isponsor uthi ininzi indlela ke benzanga into yokubana iKaizer Chiefs sihlale ke isponsor zayo zihleli uthi yavuma into yokubana amakhosa wenzi kakuhle pha ngaphakathi ebaleni kodwa loo nto ayivale into yokubana ke ifumane ke isponsor ke iqela ke leKaizer Chiefs wagqibezela ngelithi kuJessica Mutangwa uzawunceda acele pha abalandeli beqela ke leKaizer Chiefs ke mbambo zonke ziyahlaba into yokubana ke bayazi into yokubana ke iKaizer Chiefs isponsorship pha kuSuper Sport Bet ithetha ukuthi lapho ke baphulaphula abalandeli abaninzi ke bawuthanda ke ukudlala bebheja ke pha beqhubeleka bebheja ke kwimatshi zonke zawuthi ke zidlalwe ke phantsi kwe-DSTV Premiership futhi ke wayibeka into ethi ngoku bazawuya kakhulu kubalandeli ke bebaseka bebasupporta ke beba-updata ngento yonke ke enzekayo pha ngaphakathi ke enatshurana ngumlomo ke la uphuma pha kuJessica Mutangwa sithi yona into ebalulekileyo ke kuyiqela leKaizer Chiefs supporters ke zeqela ke leKaizer Chiefs uthi ke futhi ke njengoba befumene ese sponsor kwiSuper Sport Bet uthi ke loo nto iyabanyanzisa into yokubana ke bathanda ukusondela pha kubalandeli ke beqela ke leKaizer Chiefs injalo ke baphulaphunani ke ningake ningena nitsho ke nento yokubana ke nivanjane ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.